turi kwigenekerezo rya 19 gitugutu mwaka 2022 incuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabahanikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari makuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize mu Burundi nuno munsi byo kunyuruza abantu bakaburwa irengero birabandanya Jean-Claude Nimubona numwe mu babuzwe irengero haraciye amezi 8 ishirahamwe Fokode rikanegura ubutungane ko ataco buriko burakora abarundi bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda barabandanya kurondera ico rirenza kugira bashorere kubaho uyu munsi tubabwira umurundi akora umwuga wo kumwa akaba aba mu muji wa Musanze mu ntara ya Rubavu ni mu gihugu cy'u Rwanda turabikurikira murano makuru yacu aho nyine muri ico gihugu cy'u Rwanda agahengwe katanguye gusubira koneka inyuma ya mezi menshi amashuri yarafunze imiduga yunguruza abantu isa ni itariko irakora kuko yatwara abantu bake idonido ryano makuru yacu ni mukanya dasuye kwa ikadze murano makuru yacu tuyatangurira mu bijanye n'agateka kazi na muntu Jean-Claude Nimubona batazira mangema nta wuzi irengero giwe haraheze amezi 8 muri zone ya Kamenge uyo munyagihugu yarafise ubwene gihugu bw'u Burundi n'u Rwanda yitavye ubutumire bwa mugenzi we Jean-Claude Kwizera batazira Dunda akaba ari umushoferi utwara iperereza akaba yaramaze kuvugwa mu madosiye menshi aho anyuruza abanyagihugu na cane cane b'abanyarwanda Pacific nini nahazwe arongoye Fokode akaba anegura ko atamatuhuza yigenga arigera ba mu bamaze kunyuruzwa iryo shirahamwe rikora ko tumukurikire
Jean-Claude Nimubona batazira mangema numurundi akongera akaba afise nakabira kumunyarwanda ni numushoferi w'ishirahamwe gikunguruza abantu gitwa Yahukara gushika mu 2014 yawa mu Burundi munyuma ahiryo shira hamwe ritarekuriye kubandanya rikorera Burundi acarimuka aja gukorera mu gihugu cy'u Rwanda amazi imyaka 6 akorera mu Rwanda niho mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka yasubira Burundi agiye kuramutsa umujyango wiwe yinjira Burundi kwigenekereza rya 13 ntwarante uyu mwaka wa 2022 arashika Burundi arahamara iminsi 4 aramukanya aja mu manza niho rero kwigenekerezo rya 16 yahamagagwa ubwa mbere n'umugenzi wiwe wa kera asanzwe n'umukozi w'iperereza yitwa Jean-Claude Kwizera batazira Dunda bacamumvikana ko bazohura ubukeye kwigenekerezo rya 17 ntwarante uyu mwaka hari ku mugoroba igihe cya nk'isaha imwe y'ijoro aho yaronka telefone ya Dunda amuhamagara ngo bahurire ku kirabo kimwe mu Kamenge maze mangema agenda asezeye umukenyezi wiwe bari kubasangira agacupa agenda amubwiye ko agiye gutora Dunda camugarukana basangiye babandanye basangira bari kumwe bose ariko guhera uwo mugoroba Dunda ntarigera asubira kuboneka turondeye kuri cya kirabo bari bavuganye ko bahurirako twasanze yaba Dunda yaba mangema atanumwe yigeze haja bituma twibaza ko mangema yafashwe yafatiwe mu nzira ariko araja kuri ico kirabo amakuru yashikira benshi ravuga ko uyu mangema yoba yarapfungiwe gato mu iperereza ry'u Burundi ariko abiwa murondeje ntibigeze bamuronka ngaho mu iperereza n'inzego z'igihugu nta kintu na kimwe zigeze zisubira gukora kugira ngo zishobore kurondera iyo mangema yagiye icyato abaje kurusha nuko hari abantu badutse baza gusaba amafaranga umujyango bavuga ko bakorana n'iperereza bavuga ko bashobora kubereka iyo mangema apfungiwe umujyango waratanze amafaranga ashika umuriyoni n'ibihumbi 200 by'amarundi ariko mangema ntiyigeze asubira kuboneka mu matohoza twakoze kandi nuko twumvise ko uyu Dunda uyu mukozi w'iperereza n'umushoferi w'umukuru w'iperereza mu gisagara cya Bujumbura asanzwe yarasanzwe atega imitego beni y'abantu cyane cyane be nabo aba afata ko ari abanyarwanda akabatega imitego akaha amarande vuyo mu ijoro ngo bahurire muri za Kamenge cyanke za Kinama mu ntumbero yisa niyo yuko bagenda bakacya babugwa irengero ryabo ngaha rero cyo dusaba nuko ho baha amatohoza yigenga amatohoza y'igihugu nayo nyene abakerekana neza ibyashikiye Jean-Claude Nimubona batazira Mangema. Tukibutsa ko ari abanyarwanda benshi tumaze gukora ko amatohoza bagiye babugwa be nuko bikaza kandi minatera ubwo batwumvise amajambo aherutswe kuvugwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu Petero Nkurikiye ahamagarira abanyagihugu gufata abantu bose bavuga ikinyarwanda mu Burundi abagiriza ko aribo bashobora kuba bariko barahungabanya umutekano mu gihugu.
Nayo mu bijanye na politike abantu bakoresha imvugo z'urwanko baba abazwi canke abatazwi ivyo nibiraba umushikiriza manza kizigenza uwo n'umuco wa Maître Armel Niyongere yarongoye ishirahamwe ya Kat Burundi avuga ko umushikiriza manza kizigenza afise uburyo bwose bwo gukurikirana abantu bakoresha imvugo nk'iyo ati ariko kubona bitaruko nuko ayo majambo ashigikiwe na leta ivyo Maître Armel Niyongere abishikirije inyuma y'akamo katewe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano ko guhiga no gufata umuntu wese avuga ikinyarwanda n'ayandi majambo y'abandi batari bake afise iyo ntumbero nyene tumukurikire.
Imvugo nk'izo kenshi mu gihe abazivu abavuga ababivuga badakurikiranwa baba bashigikiwe n'ubutegetsi. Leta y'u Burundi rero niyo ya mbere ibazwa abantu bariko baricwa muri ubwo buryo abantu bariko barahagarikwa bakagirirwa nabi kubera iyi mvugo y'inzego za leta. Nicyo gituma tuvuga yuko mu Burundi murazi yuko ubutumwa butigenga kuko umushikiriza manza kizigenzo wa Repubulika asanzwe uhagarariye amategeko asanzwe aserukira leta yategerezwa gukurikirana abo bantu barorosheye gukurikiranwa agira amatohoza hama akabakurikirana araraba aho aho bavugira hari agasaba gukorana n'amakungu niyaba ayo masite bakorera ko ari hanze bakona amakungu kuko nta na hamwe umuntu abiba urwanko umuntu abiba amacakubiri mu bantu afise ikibanza ubu turi mu kinjana cya 21 ivyo bintu uyo muntu nta kibanza afise icyo gituma yaba leta y'u Burundi itegerezwa gufata ingingo yo gukurikirana ikabuza izo mvugo. Ikindi nacyo nuko umushikiriza manza kizigenzo wa Repubulika mubangajejwe ari guhagarikira amategeko y'igihugu ari gukingira abanyagihugu yategerezwa gufata ingingo nk'uguhagarika ubutungane agakurikirana abo bose bariko bavuga izo mvugo kugira bareke barabe kubitoja mu ngiro ko abanyagihugu mu gihe vyavuze n'umukuru nk'uyu umutegetsi avugira ubushikiranganje nka burya bukomeye baca babona umenga ni mvugo ya leta kandi hajya barimwo leta kuko yaba leta itarimwo yasohora itangazo ikavuga ihagaze kuri iyo nyifato yavuzwe na Pierre Nkurikiye.
Uyo akaba yari umushingwamanza Armel Niyongere arongoye ishirahamwe Rukristu Akat Burundi. Tumira mate tuce tubandanya amakuru yacu.
Intama mu bitonzi bwayo iyo ntama mu gacerere kayo iyo ntama mu ko guhora kwayo iyo ntama mu kwibera mu kuri iri gwirarenganywa iri gwirarenganywa.
Harabaye ubwicanyi burenze abantu baratabwe mu nzuzi abantu barahambwe ibipande ku ntwaro yiyo none umuntu yovuga ngo abantu bazimanganye uyu muntu yari kwarakora ko byukuri ngo abimboneza yamaho abantu aboze bafatira kuri ivyo bagakora uko ikindi nongeraga mu kanwa kiyo nyene yarivugiye abazopfa nk'ifimwijira yarivugiye abantu bamuciri iyo niranga iyo ninuze nziza yuko yohabwa ico kidari mu bihe nk'ivyo abarundi bo musi bagatiza bari mu mahanga bagowe mu buhungiro biragaragara neza yuko hari hantu yeshuwe uburundi niyo gucambye k'ibiturire biravugwa hose kimwe yuko bitatu vya nyuma bikenye none uko kwigisha gukunda igihugu yarabikoze mugabo yareshu twivuze ko biri rero cyane kidari no kuri simba nako kibereye umukuru w'igihugu wa kinogiye kuko ndabona ashobora mbere kuja imbere y'intaya
je nibaza yuko amateka akurikijwe ataco bazongira mugabo ubwo bwo sindabubura ko nta muntu ari mu Burundi no munsi adafise ubwoba ndemera yuko itarike yageze hazoba hageze akore no mari myaka ijana ku isi nkomera mashi abangufi n'abanyabinyoma no mara umwanya muto nkagenda nsize umugani kaboneka yuko kwese temera kuba banibyo nzombwa yishaka umuntu tawanyuma kuko narabonye neza yuko abazize kutavuga bariho batigeze kuramukana mugabo bagiye tubona
ati rekuri yo ntama igire amarembe ey koma karuru imyagazi koma karuru koma koma koma
wahoze ari umushinga wahoze ari umushinga mateka Fabiano Banshyanino afungiwe mu ihero rikuru rya Mpimba kuva kuri ku wa munani z'uku kwezi kwa gitugutu uwo yahoze ari umushinga mateka akurikiranwa kubera ayo majambo yigeze kuvuga akiri umushinga mateka Fabiano Banshyanino yagirijwe kugomba guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe no gutyoza inzego yahagaritswe n'igipolisi cy'u Burundi ku igenekerezo rya kabiri ku kwezi turimo mukugerageza guhangana n'ubuzima bwo mu buhungiro abarundi batari bake baragerageje kubanzanya imyuga yari batunze imbere y'injyane za politike zatanguye mu mwaka w'2015 televiziyo Renaissance yaragendeye umurundi muri kino gihe akora umwuga wo kumwa mu gisagara cha Musanze muri district ya Rubavu ni mu gihugu cy'u Rwanda inkuru twateguriwe na Bertrand Ngendakuriyo
Uyo mubona ari Karamwa ni Fiston Ndikumana asanzwe akorera akazi kiwe kamubeshejeho mu gihugu yahungiyemo mu gihugu cy'u Burundi Fiston Ndikumana akaba ariko kazi yarasanzwe akora bivuye ku ndyane za politike zo mu mwaka wa 2015 mu Burundi uwo musore yahisemo guhunga igihugu ciwe kibazo cy'ubuzima buzimvye mu gisagara cya Kigali catumye mu mwaka wa 2017 Fiston Ndikumana aja kuronderera ubuzima muri district ya Rubavu ni mu buraruko bw'igihugu cy'u Rwanda aho haziye ikiza cha coronavirus ibikogwa bitari bike bigahagarara muri ico gihugu Fiston Ndikumana aracyagerageza kugwana n'ubuzima naho bitoroshe nkuko avyigana
mbere ya corona cyakoza nkana nkorera nk'ibimbe nk'icumi cumi na bitanu ku munsi byaba byagenze neza nkaba nana yarenza nkakorera vene ariko ubu uri chef twavuga ngo ni chef arazwe mu mujyi akorera bitanu agahembwa bibiri bani hatari kubaho nyene bagenda ugashaka inzu ya makeya kubera n'ubushobozi bufite ya makeya nka 7-8 nayo ne kuyisha bari hatari
Fiston Ndikumana arashimira ingene abarundi bahuriye i Musanze babandanya bafashanya muri bino bihe bidasanzwe
triyegeranya nyene tukaganira tukabura umuti w'icyo kibazo kubera nyene biratukomeranya ne hatari uvuga ngo ayo hari wabonye ikintu arahamagara mugenzi we akavuga ati natusangire ariko nabyo kujyana mu rugo nabonye ntabyahiye ngwino dusangire niwe wakwitunje itirenze uko niko yabibonye
icyifuzo ciwe nuko amahoro yogaruka mu gihugu agaheza akaja kubandanyiriza ubuzima bwiwe mu muryango
je hakugiye Burundi nta mahoro twumva nta mutuzo mbese numva ari hatari nibyo bikancineke ikintu numva nkeneye kuri njye cyane nuko amahoro yagaruka mu Burundi tugasubira mu Burundi tugakora tuba mu miryango yacu
ariko mu kurindira icyo gihe Fiston Ndikumana hari ibyo ashaka gushika ko akizera kuzokwegeranya uburyo bukwiye buzomufasha kwikorera muri uwo mwuga amazemo imyaka itari mike
ndagukengurukiye Bertrand Ngendakuriyo u Rwanda rwatanguye gusubira mu buzima busanzwe bukebuke abanyeshuri biga muri kaminuza baratanguye gusubira ku mashure aho n'imiduga yunguruza abantu yatanguye gutwara abantu ku bwinshi televiziyo Renaissance yagendeye amwe mu mashure yuguruye abanyeshuri baho bakagaragaza umunezero wabo bashima ko bongeye gusubira mu mashure inkuru na mugenzi wacu Rodrigue Ndikumwami
Aha ni kuri kaminuza UTB, University and Tourism, Technology and Business. Imwe mu makaminuza aheruka kugurura kugira abanyeshuri basubire kwiga kuri kwamye nyuma yaho iyi kaminuza yari imaze amezi arenga indwi yugaye bitewe n'ikiza cha COVID-19. Umutesi Liliane, icegera cy'umukuru w'iyi kaminuza aratubwira icyatumye iyi kaminuza yemeregwa gusubira kubandanya imirimo yahuri irangura.
Urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi ku rwego rwa kaminuza hari byari byashyizweho bizagenderwaho kugira ngo amakaminuza yitegure gutangira. Ibyo rero nibyo twibanzeho cyane, byari bijyanye no kwirinda coronavirus, uko abanyeshuri baziga ariko bafite umutekano batabasha kwandura cyangwa ngo banduze bagenzi babo. Ikindi kibandwagaho cyari amasisteme azabasha gutuma habaho kwiga online. Icyo nacyo kaminuza ya UTB yafashe ya mbere kugira ngo ibashe kuba yujuje ibyo bisabwa. Ubwo rero bamaze kudusura, tumaze kubereka ibihari byose n'uburyo twiteguye, nta kushidikanya twabaye bamwe mu bagomba gutangira. Ibyinshi byari bihari, wenda uretse gushyiraho ubutumwa bwerekana gahunda yo kwirinda no gushyiraho aho abantu bakarabira na hand sanitizers bitandukanye, ariko nk'iyo systeme twari dusanzwe tuyikoresha, kuko muri lockdown abanyeshuri bacu ntago bicaye ubusa, ahubwo bari kwiga. Ni ukuvuga rero iyo systeme iyo yari ihari, icyari gisigaye byari kugira ngo barebe koko ko bijyanye n'icyo Leta y'u Rwanda yifuza mu burezi. Iki cyumweru rero cyatugaragarije ibintu byinshi, ariko ikirimo cya mbere ni uko abantu bari banyotewe no kongera kwiga. Ari abanyeshuri, ari abarimu, ari n'abayobozi bari bafite inzara n'inyota yo kongera kuvuga ati twongere twige nk'uko twari tubisanganywe. Urebye rero kubera n'imyiteguro yari hari n'uburyo ibintu byose byari kuri gahunda, cyabaye icyumweru kitagoranye kubera ko kwambara agapfukamunwa byo ni ibintu bisanzwe bimenyerewe. Icyarenzeho noneho abantu uburyo bwo kwirinda barabwumva. Wenda mwabibonye ubwo mwinjiraga, abanyeshuri niba binjiye bakerekwaho gukaraba, nta muntu uvuga uti singiye na ntakarabye, kandi n'agapfukamunwa bakakambara, kandi n'iby'intera ukabona koko byubahirizwa.
Uyu nawe ni umunyeshuri yiga mu wa kabiri kuri iyo kaminuza, ashimishwa n'ingene yasubiye ku ishuri inyuma y'amezi arenga indwi yamaze ari muhira.
Niga mu mwaka wa kabiri UTB muri Hotel and Restaurant Management. Kuko tutari twamenyera, kuko twari tumaze igihe kinini tutiga, ariko icyumweru kirashize kuba dutangiye ikindi biri kugenda biza nta kibazo. Twatakaje amezi menshi tutiga, rero muri iyi minsi turi kwiga cyane cyane twihuta, kuko hari amasomo yari yaradusize. Ntacyo bitwaye kuko igihe twamaze mu rugo nyine cyari kinini. Rero ubu ngubu kuba turi kwiga ni nabyo byiza kugira ngo turangize tuve mu nzira.
Aha naho ni mu gitiro cy'imodoka giherereye i Remera, aho kuvikiza cya COVID-19 gikwiragiye isi, imodoka zitwara abantu amabisi ajya mu ntara zo hagati mu gihugu zitarenze igitigiri cy'abantu 15 mu rwego rwo kwirinda kwandura canke kwanduza abantu COVID-19. Ubu imodoka zikaba zitwara ibitigiri by'abantu bose bivanye n'ibibanza zifise. Anise Nkurikiye Umukiza akaba akora akazi k'ubudandaji mu ntara, ariko akarangura ibidandazwa mu gisagara cya Kigali. Arashimishwa n'ingene ingingo yo gutwara abantu benshi kuko bituma atamara umwanya munini atonze umurongo.
Umuntu ukunda gukora ingendo hanze y'umujyi hari ibyo mpacuruza ngendagaruka.
Ingingo yo kugabanya ibintu bimwe bimwe ikaba yafashije abanyagihugu mu byo bari bamaze iminsi badakora bivanye n'ikiza cya COVID-19.
Ndagukengurukiye nawe nyene Rodrigue ndi ku mwami mu gusozera no mu makuru yacu. Iminsi 363 nini rarumanye bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza ku munsi wa gatanu igenekerezo rya gatanu Ruheshi. Sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto kuwa 30 uwo mwaka, baciriwe umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadawu ringana n'umuriyoni umwe na Sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana bafashwe kuwa 2022 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza, aho bari bagiye mu kazi kabo kamisi yose bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni kuri no nkuru dushye dusozera ko ano makuru yacu. Ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.